Nā, ko te matū o te rōpū Tāne Ora, he whakaarorangi me te whakahahaki I ngā whakaaro ki te hauora o te hunga Tāne Māori. Kei Manawatū, te tūranga waiwai o te rōpū nei. Hei tā rātou, ko te hauora o ngā Tāne Māori, tētahi wāhi kāre e tino tau toko hiana. Nei rā, a Irena Smith.
He oranga kei roto I te kōrero, ka hore he wāhi māmā ki te tūru tapahi makawe.
I think that's what the power of the chair is, you know, just the ability to kind of tap into someone and just allow them to share things that they don't usually share. You know, it's not necessarily just about the haircut.
Ko anaru te pānia, te kai whakahaere o te pakehi nei, he kai whiwhi, he kai tuku hoki I ngā āwhina a te rōpū Tāne Ora. He kaupapa e āwhina ana I te hunga Tāne ki te rapa huarahi ki te ora.
You're inside their personal space, you know, you're touching their hair, and then they start kind of opening up towards you.
I pāngia te pāpā o anaru a āti ki te mate pukupuku, kātahi ia ka huri ki te whai āwhina I a Tāne Ora. Yeah.
I just saw an empty space, you know, dark space. And it wasn't a good space to be in. It's brought a light to me to really acknowledge and honour my own family, you know, my mokopuna, my wife, my kids.
Ko te mahi nui mō Tāne Ora, he ārahi, he whakaki ki anō hoki te kete o te tangata ki ngā mātauranga me ngā mahi e tū pakari ai anō ia.
Whakanuia kia whakahihiko ngā whakaaro e pāna ki tēnei mea ko te haura.
Nā ngā āwhina rā, kua piri ake te honunga a ānaru ki tōna pāpā.
Me and my dad, we don't really talk. We don't really talk to each other. But we have, in the past, you know, had pretty good conversations with stuff he's been going through. And for me, I'd never really had that before.
Ko ia hoki me tana pakihi tētahi ka tū ki te hui nui a Tāne Ora ka tuangarangi whakatānei ki te papai oia. Hei toro atu mā ngā Tāne katoa o te motu e pirangi āwhina ana. Irena Smith, te karere.